Kei te pori o te ngutu anō, te ingoa o Israel Folau, mōna I whakatairanga kōrero anō ki runga pukamata e whakahāwea ana I te hunga takāpui. Hei tā te rangahau a Whatitiri Te Wake, tērā tētahi tāne takāpui, kātahi anō ka mārena. E ki ana me whai whakaaro te hunga tuhi kōrero ki waratau kupu, kei pāma mai a Ngāti Uenuku katoa I ērā momo tāoki.
No tērā wiki mārena ai a Jeremy Hema rāua ko tōna makau I raro I te tā huhu o te karaiti.
Tēnei waka e hoitahi nei tātou, he waka matahaurua. Ko te tahitaha, ko te aroha ki te atua. Ko te whakapono, ko ngā hāhi, ko ngā waka wairua, ko tērā tītaha ai ko tō tātou takatāpuhitanga. Ki taku whakapoe ka hore he raru.
Engari he raru nui e ai kia Israel Folau, ina nahi I tukuia I tētahi pōhi pai āhua me te ki, ka riro te hunga takatāpui I te rewera.
Hokira ki ngā tikanga o te kraiti, ngā kōrero I pute iāia I āna takahami mua tītame rīpekatanga, ko te aroha te pūtake o āna mahi katoa, ko te aroha te pūtake o āna kupu katoa, koenio ka aroha tiki te tangatane, ko te inoi kia whakatuwhera tia tōne ngākau, Tēnei I wā tātou ngākau e tūwhira nei kia aia.
He oi anō e harai te mea he tau hou a Folau ki e nei tūwhai āhuatanga, engari e kaha whakahe ana te pāti kākāriki.
A lot of people have done that work of dismantling homophobia from their religious beliefs. It's totally compatible to believe in God and have your faith and not be a dick.
He oi anō he nui rawa atu te hunga tautoko I ana kōrero, e ki nei kei aia anō tōna mana whakaputa whakaaro.
I'm particularly mindful as well, you know, young people who are members of our rainbow community, there's a lot of vulnerability there.
E kaha whakahe ana a whutupōroa hi te reiria I ēnei whakaaro ona, me te ahakoa timata ngā mahi whakatewhatewha, tāria te wā, ka puta ngahua. Whatitiri Te Wake, te karere.